so malava loana nema tauti a toi o fofonia ia no so malivanu ile mesa notia le pongisa
Sautia toyo fofo ia ia.